Thank you. Da 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 one how to drink shield real fast in Fortnite. Here we have our shield juice, whole mug. This is about the equivalent of a medium shield. So let's chug this.
Thank you. Thank you. Bye.